Namhlanje ake sibukisise le ndaba yemvelaphi yesibongo sakwaKhuzwayo. Indaba yaqala kanje. Umfana wawagumede ogama lakhe, unyongwana wathandana nentombi yasebukhosini bakwaqwabe unombetu. Wabeke esekhuzwa ngalesi senzo ngoba isibongo sakwaGumede siphuma kwesakwaQwabe ngaleyo ndlela babe beyizihlobo. Abafowabo ababengazi ngalesi senzo bakhuza emva kwendaba, kanti umonakalo sewenzekile. Usekhulelwe unombetu. Kwahamba izinyanga sagcina sibikiwe isisu kwaGumede ukulandela isiko lesintu. Izindaba zithe uma zifika enkosini yakwaQwabe mayelana nokukhuleliswa kwendodakazi yayo, ikhuleliswa kwaGumede azangehla kahle. Inkosi yaphuthuma yabiza umhlangano wamaQwabe wonkana. Kulowo mhlangano kwakukhona nabakwaGumede. Kwakulusiko kwaZulu ukuthi intombazane mayisikhulelwe kufanele umfana ayithathe ibe ngumkakhe. Kodwa ke inkosi yanquma ukuqeda ubuhlobo phakathi kwabakwaQwabe nabakwaGumede. AbakwaGumede bayiphikisa inkosi bathi umfana akathunywanga yibo, futhi bona bamkhuza ngalesi senzo, kodwa akangalalela. AbakwaGumede base banquma ukuzehlukanisa nalomfana, bamkhipha emndenini wabo, base bethi usenguKhuzwayo ngoba wakhuzwa ngale ndaba, manje ke akaphume akhe owakhe umndeni wakwaKhuzwayo. Inkosi yakwaQwabe yabona usizi indodakazi yayo ezobhekana nalo, ishada nomuntu ongenamndeni, yasika ingxenye yendawo yakaQwabe yayinika indodakazi yayo unombedu, wabe esegana yena uKhuzwayo. Sibonge ukusiboleka indlebe. Akhona amavidiyo amasha aphathelene nomlando wamaqhawe, abenguni kanye nezithakazelo zabo.